kwicupa jyawe hejuru nimba na uryohewe wakira turi mu ijuru umwe wese.
DJ umviriza nimura abaturanyi situbakunda DJ ari kumvugiriza hama kagenda ntabwo bisiguye ikintu cyiza sivyo sivyo. Give the Babylon chanat letter chimbo wajagi mesku I don't know bombo cloud sivyo turinga kubw'urukundo sivyo sindi kumvuga ikirundi nimuri ko murantahura abarundi n'abanyarwanda turi bamwe dukundane sivyo 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 nabanye na vensi nari kumwe nabo wabonye na garuse ngomo sindi maibobo ama classic man ebe byose kubigeraho bisaba inshuti imani baheza.